Rabbi dhugaa keenya ngatiin. Nuti biyya namaa deeqne biyya keenya irratti jiraachuu dadhabne rabbi dhugaa keenya ngatiin. Ammanuma na of galcha nagaatta.